Nawe niba bakeneye muri yoni tangura wiyumvira uti nokora iki kugira ndo nti muri yoni ukavuga uti ngira ntanguza ka kazova mu 2020 ivyo 2020 nce ndabigura ka gushikaho ivyo 2020 zova mu 2005 2005 ivyo mu bibi kwa gataratu kandi naragiye kuramutsa uwundi musore uwo musore yambwiye yuko yatanguje inkwavu 10 ubu mu mezi atandatu ashora ibira 300 by'inyama ikiro kimwe yo 2012 ninda murushe tunga ngaha mwe muvango mwaritse ngo mukora ngo muri leta mwumva mu murushe mushahara itungi banari bahaye nirabananira mufisa amaso yo kubona ntimubone mwaga amatwi yo kumva ntimwumve zerekana ko ari hakadayimoni kakiri muri twebwe katubuza gutera imbere kubera iki aho kadayimoni katwizizira aho kadayimoni katwizizira kugira ngo tugume turabakene hanyuma turabakene twabe turiko turidodomba twidodombye naho twatuvanya n'Imana kuko twatuvuze ku Imana tutari kumwe Imana igacitwanka igaciduta none dutaye tuzoronka imihezagiro y'amajaha ayo kadayimoni katubuza gukora niho kariko katwinjiza mu muriro udahera niko gatuma wa muvuga igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'anyuma gikenye nanje nzi ko ari cyo cyambere gitunze ku isi erega ibyo bihugu byateye imbere nibo uhamagara ababa muri ibyo bakaza ngaha nibo batura kubwira ko turabatunze bambe twaraye dushitse ahabona ishusho y'u Burundi mu 2040 2060 ubu rero twese umwe wese umutwe niyumva ati ndabejo subiramwe umwe wese ndabejo ndabejo ejo rero ni heza cyane twarabibonye uwo bafise amakenga naraba umutahe mwatanguje mu 2005 muce muraba uno munsi aho mugeze muhaharure uwo bafise amakenga ni yirabe ingene yarari mu 2005 acaraba ingene ameze uno munsi daba inyungu warose utangu tujya mutahe none ubu naho ibufise kwa mutahe ukoresha cyo mutahe uno munsi naho mwumva gute mu myaka 10 mu myaka 10 mwumva gute dukoresha cyo mutahe dufise uno munsi ibyo dushaka mu myaka miromo mu myaka 17 tubikeneye mu 2030 tuze twe twabishitseko ibyo kuvuga ngo 2040 tumve yuko tuzoba twabishitseko mu 2030 kugira mu 2050 tube twashitse kubyo twifuza mu 2060 abenshi bariyumvira ko bidashoboka ariko nagira ndababwire igituma benshi bakekeranye nuko yadukunda kwica umwana